entertained on the play side.
Thank you. Thank you.
Trip right, trip right. It's at trip, I trip left.
Hustle, 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 h Thank you.
Back deep to receive for the California All-Stars, number four, George Frazier.